ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la ku Mr Red TV sengiphinde ngabuya ke funa indaba eyisematheni indaba ke nje etrendayo sohlala nami ngikuzele nazo namhlanje ke mbukeli nguphathele indaba eyiningi ezahlukahlukene udaba ke lapha oluthinta ubheka icele kube udaba ke oluthinta umkhonto wesizwe ngizoqala ke la ngendaba ke thinta ubheka icele wenze inkulumo namhlanje njengoba sazi ukuthi ke ubheka icele uphelelwe isikhathi lapha esikhundleni sakhe lenkulumo ukubheka icele uyenze namhlanje njengoba kade lapha emcimbini eyonikela ngeemonto zamaphoyisa ePitoli ubheka icele kube sethi ke ngazalwa ngingeyena uminister ngazithola sengiwuminister ube sethi ke uma kunesiqalo sikhona nesiphetho wabeke sebuza wathi ke yini eyinkinga uma ngiyozihlalela ekhaya ube sethi ke ubonga ithuba anikezwe lona lokusebenzela izwe ubeke seshamagama akho kuvala washo ukuthi ke kasikho isidingo sokugoloza nokuba nolaka bazongena abanye baqhubeke la esigcine khona injalo ke nje mbukeli iyona ke le inkulumo yakhe ubheka icele okadeke uminister wamaphoyisa ngidluleke mbukeli ngiye lapha kudaba oluthinta ke umkhonto wesizwe umkhonto wesizwe ke ukhiphe incwadi ethinta ke indaba yabo yokuya ke lapha eParliamente kule ncwadi ke bakhulume nje izinto eziningi ezahlukahlukene kodwa ke into ebalulekile baveza ukuthi ke bona okwamanje abaye lapha eParliamente basalinde ke inkantolo ukuthi ke ikhiphe isinqumo mayelana ke kwabaniswa kwamavoti lapha kwa-IEC. Izinjalo ke mbukeli izoke indaba dinga ubhathele zona lezi indaba ke isematheni. Ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.